bien.
Efe keke,
Kumase.
Efe keke,
Akela.
Efe keke,
Dema.
Efe keke,
Takrade.
Efe keke,
Sunya.
Efe keke,
Demale.
Efe keke,
Wenchi.
Efe keke.
Hey, Starboy.
Starboy, nebo.
Boy. From mommy to fear, and as a picking number, they wish me the answer. Never friend, now baby girl will be a delivery. Any amount. I want to
ask.
Sɛ ɔpɛ nkun ɛdodo ɛto a frɛyɛn ɛwɔ ahomatrofoɔ yi so 0553001234 ɔpɛ yɛkyerɛ kwan so a yɛwɔ mɛnhyia ahemboboa ano pɛɛ body signature na yɛde ntam kɛseɛ agye adeɛ a ɔsɛ meka agya na
ɛfɛkɛkɛ